Roxane, good morning. Gamin, tu as une idée de parler. Et Amy est tout et je prie. Early in this morning. The time now is 5:23 a.m. So, Tawanzanje Mkuleko. Under the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 15 lefunda ngohlobo wabafela ke bonke ukuze abo badla ubume bangabisazihlela ubume babuhlele owafayo wavuka ngenxa yabo. Praise be to God. Ekuseni nje ngifuna ukuthi Christ Jesus wabafela bonke. So elizwi lisiveza lokuthi yinto eyenzekayo le about 100 centuries. So into eyaqedwayo eCalvary ukuthi ikumkani wabafela bonke. Uma sikhumbula kahle kwincwadi kaJohane ithi xa lityhila phaya kuchapter 3 verse 16 lithi weza ehlabathini ukuzosindisa. Then uma ke ngosayizile lithi iBhayibhile ke ngowakho kwabizwa ukuthi makaye nasemnqamlezweni ukuze bonke abantu abafele bangabisazifela bona. Okay, bangabisazifela bona. Number 2, bangabisaziphilela bona kodwa baphelele yena owabafela. Engamanye amazwi safela. UKristu wafela wonke umuntu. UKristu akana gender, UKristu akana sina, akana bala, kodwa weza emhlabeni ukuze bonke abantu babe nobomi ochichimayo, babe nobomi ophalalayo. Ekuseni nje ngifuna ukuthi uKristu wabafela bonke abantu emhlabeni. UKristu wafela sonke isizwe ukuthi siphile ubomi obungapheliyo, bonke ubomi obungapheli bokuKristu. Therefore uKristu wabafela bonke abasemhlabeni, wabafela bonke abahlubuma ukuze bangadleli bona ubomi kodwa badlele yena owabafela eCalvary. Ngingakho uKristu kwabizwa ukuthi uJesu aye emnqamlezweni ukuze bonke abantu badle ubomi, bebudla ubomi bekuye uKristu. Okay, so wabafela bonke, no matter what, wabafela bonke uKristu. No matter what's going on, wabafela bonke uKristu. Kuzo zonke indawo wabafela bonke uKristu. Bonke abantu bafelwa uKristu. Bafelwa bonke abantu uKristu. IBhayibhile uma likhuluma lithi akazanga kumalungisa kodwa uzile kubo obomi ukuze aboni baguquke basindiswe bafikele ekuyazweni inyaniso. Ingakho uPaulos umethetha ethi ingasikhe ningafikela ekwazini inyaniso, ekwazini uKristu, ngoba yena yedwa uKristu uyiqiniso, yena yedwa uyindlela, yena yedwa ububomi kuphila. Wabafela bonke abaphilayo kuze baphile abantu aziphilela bona kodwa baphilele yena owabafela. Praise be to God. I would like to pray in the name of Jesus. Father, I thank you for your word. Izwi lakho liphilile lingamandla, izwi lakho lingcwele, izwi lakho lihlaba lihlule umongo ethambeni, uNkulunkulu ongcwele. Izwi lakho lihlaba lihlule Jehova, libukhali ngaphezu kwegele elihlangothembini. Ekuseni izwi lakho uNkulunkulu wengcwele alikho linye Jehova, elinamandla kungelona lonalodwa. Izwi lakho ekuseni liphilile, linikeza amandla, linikeza ubomi, linikeza ukuphila uNkulunkulu wengcwele. Ngegama likaYesu Kristu of Nazaretha Jehova, izwi lakho lihlaba lihlule uNkulunkulu wengcwele. Imithi yaseLibanoni iyalazi izwi lakho, imithi yaseKadesh iyalazi izwi lakho. Ngegama likaKristu Jesu of Nazaretha, izwi lakho uNkulunkulu wengcwele linguwe. Ekuseni uNkulunkulu namandla, izwi lakho aliphela lidlule. Ngegama likaYesu Kristu of Nazaretha, izwi lakho uNkulunkulu namandla olimisile emhlabeni, walimisa elwandle, walimisa kwindawo zonke uNkulunkulu ongcwele. izwi lakho Nkulunkulu amandla ingakho Nkulunkulu ongcwele omosumethetha Jehova esithi njengoko Nkulunkulu ongcwele umhlabeli umekhulumi ethi njengoko umoso wayiphakamisa inyoka enduku ehlande kanjalo noda nomuntu imele ukuthi kuphakanyiswa Nkulunkulu ongcwele kuseni nje izwi lakho lingamandla Nkulunkulu amandla izwi lakho Nkulunkulu ongcwele liphila wena wedwa owopha ekhanivari uphela bonke abantu wena wedwa owafa wafa waphinde wavuka Nkulunkulu ongcwele ingakho sikholwa ngoba sazi yodwa ukuthi wafa wehlula ithuna wavuka phansi kwethuna Nkulunkulu ongcwele wabonakala kubo kuqeqwe ulibakho Jehova emazulwini ukhazimula njalo ingakho sikholwa ngoba sazi yodwa ukuthi ukufa akunasabelo wakwahlula Nkulunkulu ongcwele ngegama likaYesu Kristu Nazaretha ingakho umprofethi u-Isaya umethetha esithi indoda yomvandedwa Nkulunkulu ongcwele indoda yachwasana ekuseni nje sibonga ukuhlaliswa sibe ngovuso Nkulunkulu ongcwele phakathi kwelikwamoya ngegama likaJesu ingakho Nkulunkulu ongcwele uPaulos umethetha ethi uma navuso kunye noKristu funani izinto zaphezu lapho ubomi beneqhathiswa khona Nkulunkulu ongcwele wasifihla ngegama likaJesu Kristu ekuseni sibonga ikazimulo kwindawo ngendawo Nkulunkulu ongcwele kumakhaya ngamakhaya siba ngubomi obungapheliyo siba ngubomi ochichimayo siba ngubomi Nkulunkulu amandla angenaqedwa angenagqitywa Nkulunkulu ongcwele siba ngubomi ngegama likaYesu ingakho izuma likhuluma lithi sizebe ngembeko engenakubona engenakonakaliswa we are born by the seed of God ngegama likaJesu ekuseni siba ngubomi Nkulunkulu ongcwele wasifela sonke ukuze singabi safa Nkulunkulu amandla wasiphilela sonke ukuthi sasiphilela thina kodwa siphilele wena wasifelayo ekuseni let your glory shine oh God let your glory shine everywhere I declare your glory I declare your glory your glory of mercy The glory of grace. Nkulunkulu ongcwele, let your glory fall, let your glory shine everywhere, every location, every town. Nkulunkulu ongcwele, every city, let your glory shine in the name of Jesus Christ. Father, thank you.